I raro i ngā tini mana ki tanga tā tātou ariki, matua tama wairua tapu mga nā hira pono ko te māngai hei tautoko mai i ngā wā katoa aia nei āke nei ai. A tēnā rau atu kotoa katoa i ngā māta waka e kaha tautoko ake i inai kiriata, waihuki ngā kiriata katoa ko whakapāho atu ki te maria hei pāinga mo te iwi. A i te pōnei ka whakahokia ngā kōrero ki tērā o ngā poropiti, aku hata kiwi, hoi i mua i te whakamāramatanga o ana kupa whakāri atu parata nei. Hei paku timo timo kōrero, a i rapua tana wāhi tau, a kihia tērā, ke manga kāhia.
Ai, so, we wanted to carry on with some kupa whakāri from aku hata kiwi. There's actually quite a lot of awesome kupu whakāri that he shared over his time. And this kupu whakāri in particular speaks of, I guess, some of the mahi that Taupotiki Wimurata would be involved in. So, anei ngā kōrero o tēnei poropiti. E kore ahau, e huri ki tua te ārai, ka puta tēnei tamaiti, kaore he poropiti tanga, he mā tauranga, i tuatu i tēnei tamaiti, kei aia te rangi Māre, me te whakapono, ā, mana he whakahoki mai o koutou toi ngā whenua. So aku hata kiwi is clearly stating that one of Ratana's roles was about the returning, or the the journey of returning our whenua to us. And so Ratana tried to teach us that through whakapono and principles of rangi Māre, we would actually be able to realise that. And so aku hata kiwi left that porupititanga for us now, I guess, to deliberate over and to reflect on some of Ratana's mahi that he was involved in. And so here we are tonight in this Māramatanga in a minute, sharing that kōrero with you all. So, nō reira, nā mana ki tango i hoa o ngā mano, ki rungi a tātou katoa, ko te māngai tautoko mai, ai nei, ake nei,
ai.